E tipuerea mongarau to arahina to iwi e to ngā kauki ngā tau ngā o tipuna to wairua ki te ariki kia koutou katoa e te rangatahi te oranga mo te ao katoa kia mau, kia kaha pupuritia te mana o te ariki because you're magic people to me you're magic people to me hold your head up high let your voices fly I'm proud to be Māori because you're magic people to me You're magic people to me. Hold your head up high, let your voices fly. I'm proud to be Māori. Proud to be Māori. Proud to be Māori.